الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجد يفو دون هو تيتشاي بي مساتو أشي إمام بني إسلام the only religion and many platforms social media دي أمس ماتنينكا إمام مرسل تشادو أبو بكر أوبوتو أي خيران بتمو all born homodene abrantia all born homodene biara sa islam somono ebetum pon islam somono fa no tuma papa e dey efra before e be wi ne ne number betu dwa o asem bisa bi atie bi e fa islam somo bia no obetuma contact no insha allah jidi so be bo wi na enne no wo ye nipa bi a otai tackle our real home sempa teacher e bi all the way from your resident yaba e ne nchan e wo e ye khaira office potemu ha na yebeman akwaba ede naba eye jihad foundation gh so
wede opanyi meje so
very good samri ya waje so wi de ne yebeda nyame asese waje so no ne betwetwe komo em se awade yi ene wo ye islam som ya a christofor kan ka se wo mo counseling centers omutimi tu awade fofo but ene islam fo ye ne bibisa ye kasa awade a islam som no e wo ba meet ba ko mu esan na wo ba kira awade mu
nam em se edin kan said ye teacher ib sheikh isa ibrahim yunus akano medine mursal chadoi abubakar na awariye de in islam emse yakasa awariya an nikah an sa idkhalu shay'in fi shay'in saudi bibi ewura bibi mu
ba nam yakasa awade na saudi bibi ewura bibi mu sane san ho
so sha ohwe oba na be mano kofa na afri abusuya foforo amamre foforo entetia foforo adna ba be wura be mano to so enso ye the same ten ono so entetia foforo suban foforo enye easy
na kire se meto kasa na se ye dia be mano kwa kofa oba no ye fa ne se meme ye wangrani me kwa kware ebi asantini me ko yi na fri na abusuya no de na ba be wura me abusuya no
wo ntetie ne adwen ne wawofo no ntetie aduane awudie wonaye usu enko saa no nso so die enko ntutum se nya die ye easy nya fa die agro se ne bi hun sa ware ye de no se de bia me ne me kasa ware ye de e
na se ye tie mala morosela ye imam morosela wo kire se awade ne se ye de bibi ewura bibi mu kire se oba no okofa ya ne be ma no okofa oba no e de na ba kan obusua ho wo ebia wo yobusiani so yobusiani kwa bia mote nyepe edan a otimu no okofa na firu aba wo dem eno ni ade efe na wade as far as islam is concerned no okay na ye bana wade ni mu a ene islam fo ye yi memma be 100 jina ho na ye islam fo be 100 jina ho a wo ma ma wade atete agya no ye benya be 98 wo nchai no susa die be nti ana ma ene islam fo ye wade no ekete agija sa wo nchai no susa die be nti as imam awo khaira ha awo kiren kwara de ututu akwan ukoda wa hodo osusu ye ne san die benti na ma ene aware bia na akatia tie siso bo hu oba na okuno mo nka omo mbiche ideas aware ne nyede ene oba bia se kamedie me ko wiase ba kam mpemi kuni biem be ma bia so se kamedie me ko wiase ba kam irewei kanya de me hu no kra mpa medie me ben no e die benti ya ana ebasa
mc din kan Sheikh Isa Kase teacher IB or from Imam Medem ye Imam wo
Imam yani ya diamo
megas makasa me tolaib na se adisunya ni keto akra na wariye de wo hwa ye problem pa ne se de di nkan ye lacking de lack of knowledge ala adam al ilm adie friend nim de ni ho se de commission ka se talib al ilm faridatu ala kulli muslim wa muslima min al-mahad ila lahad musa samno kan se frida obefra wutwa mu kopem da obekọ okrachi na kire se de ne de nyina osi nipa oyeden osunya de
ye islam fo ye nsunya de
ye problem no no e na obu a onye na adwen won se kasa de sunya nyo bi akosunya ngoma nko a obu a wonima de but o kire na de oyen na adwen so oyen ready se ade bi obekire no bi obefa
obefa
ye onkrofo bebrebe omohwe yen omutie yen omubisa sam in islam sa nipa oyenye jahil odo
isuani bi
alibaw tawe enso so obono homoden so obey den obebisa na wahu de no som eka sa ne pa yobi opadisua enti ne na ware H ya obo no homoni so bebi sana waye den wati
atnetene
atnetene awariye no so ahun nti ade e lack pile ma awariye no go enim de e
enim de
oba ne be ma no ene awofo ni nyina ye lack enim de
okay na chese ye mala mu chere se enim de na e wa awade ni mu no ye fa awade na de tra bi ah awade ne chese ye fa ne tra sa awade ne ya de sunya bi a emu odru ayasi ye sunya nwoma ye te awade na ye ko mu na se anya sa awade ne betete ejija na sese na futuo ben so na wode be ma ye meema na ye wa awade mu no e den ne de na esi ye hu e kwan be ne fa so ye se ne ye yere no mo ye timi ne o motena asa ne aba ma no so
eh meema de ana de bi
wode kam ye hu se esi esi mi sua de ho ne yate ase ye eti no ya brantie na wotie mi a se wa re ne be di nkonim de na chese se opengu ma sua e se se wa untimi nkotena se ntam liter fi untimi ntam kitab untimi ntam book no and one of us here, dear, dear, as I obey my alarm for, I dear be a better one to be an old pisa, and ne dinkai, Imam de Camboso. I feel so ye be, sir, a dear bent tear pan or see ye, mem and yenya, a crab and or see a fussel. We hear it a quiet for us, I was a first one, and then I obey ye. We hear it, Wakosu Nasi, Yacobon Maman was summer, Obaka and Papa Automana, take. A dear now obey ye, we hear it Pia Bonte or Mantam. But say I saw one of maybe boys and all. Omo dia hobu sana osona omo busana samo modin komo. E dia ba ntete na osa ye mema na yenya na ye detre niam.
Em say ye di kan kanim di asem na to so biom. E mema no your problem. De bia meka.
Your problem.
Papa papa in some
say.
Hey, e deja.
Ai kakakra chere ba kum yinu
pe. Na e di nkan. E mema ni ye meka so zongo mema na ye minim minim.
Zongo mema ni mubi.
Do ona ebinom
do ona
do pa na yimi ni minim na adeno so otimi so nya obi an nimu e na onye na adwen so se obe den obe bisa hu so hu no
o mi se hu kra na uka cha no kra se won nyinto
e na bebre fi sa ware no ansa oba ne be ma edi ehie mu nko a
se eno ne ne nia eno ne mi problem ba ko pa am pesa obo ho yi mami eno na ko ai se eno ne nia do ona de ware o pesa o fulfilling e shahwa ne feelings na think kanu opese wo yi firi ho ana make say eno so so na wo ko yi firi ho na de ade bi e fe na kwara beba na kwara na why ready so oba wo bi bi butai bi a wo de akwara na be fa so ama akwara na ba be useful e wo society na
nam ana ene wa bi sa question what true am yen enti bra opese wa kono no wo she ne ma no wo fofoli your friends say wo shower no akwara na your risk.
Yes.
Musa commissioner sallallahu alaihi wasallam chere yansa sase wonne wo yari bedin kita ho a. Wonne wo kuno sai bismillah allahumma janibna shaitan wa janib shaitan ma razaqtana.
Hanu so ye ade bi ehia me yi pa. Ye nuanu bebere wo fa sam we simple. Commissioner Muhammad sallam ana imala maka no. Wo se mpa ya obebono no we wunni mu no wo peke number no ase ho. No wo busi ate chai bi mpa gbono ma anti ye na meti ye so kranpo a minim kan na menti ase ye. Enam saa niema azkan kitinkiti we na mala yenge ne so ha me ye pao sire nyankopon so wonbo ho ban firibon samun chen ne nsuo na ifiri wo mu e ko oba ne mu no nyame ma bonsam he na wonfa no you as we so no ama me ruam na ma wa kwala papa unnim saa niema we yina e be de na wetime nya papa allah hu ye mo bonfa from so chen
enti mema no your problem because quran say ar-rijal qawwamuna ala an-nisa nyankopon sam mema na wo e ma so etumi emema no eneye emman maintenance qiyam no qawam no be ma na ona be kucha no control ade no wo your friends say fuel anaso wo magazine na wo be maintain ka na asaye no anya papa wo betimi a control ade na ma ye
problem na ye
wo no so no because the commission e ka say
izaje ema no me ba wo be ma no be control ba no wono ankasa kra ne se bi wo assess no oba no
nam enti mema ne bebrebe aware na nka so ye nru ye ebi enye matured so mbe ware
wo ye sure
yeah
so ma ware
enye age no ene ya ware o
enye age no
it's not about the age
o ka sam wo
ba enye about the age da bi ni pa bebre enye ni aware na there's more problem what you say also ubu e chene tena sa nede ni ko school
ma wala imama masre
ha enti ama asetena na eden enti ama nda omo omo sua ngoma na omo bisa ehu de malam fo nyankopon se commission se woni ne yere ti asetena bi ya o de compare obi e wonim na o eja hil na officer wono hadwen so on problem no enso wonso de na heaven kwan no heaven ni min sam ni won sam ne mo mu nyame de wode sano watwa sana to akere se we na mo fa na mo ya ebeboye yen so ohunu ɛne yɛ deɛ ahonyadeɛ no ware dodo
ɛ sɛ maa no hwɛ ahonyadeɛ bɛrima no asifie
ɛnyɛ mma no tuturuɛ m bɛrima bebrebe wɔ korɔ mmoa na ma ɛmaa no hwɛ no saa wonsɛi sɛ mmɛma no asɛm na yɛka ho
ɛ sɛ ɛmɛma no ɛne mmama
no
hwɛ no
woyɛ sɛ ɔno wɔwɔ 10 cities ɔmayɛhu sɛ 100 cities na ɔwɔ
bɛrima no wɔ 10 city kyɛ sɛ wɔma
kokotii na gyɛ sɛ ɔhwɛ ɔma no living a ɔde sika ɔde wobɛfa sika afa ɔhu sɛ woyɛ obi ɔne gye sika ho a alis ɔbɛsosɔɔso aa de woadu saa mpɛmpɛn so ɔhu sɛ saa ware we ɛnlaste ɛnlaste de biara da ɛsiane sɛ
bɛrima a wahome a ɔsɛ ɔdɔ me a ɔbɛware me na ɔma me sika no mama me sika wo sɛ ɛdu mpɛmpɛn so bi ade ntene ɛnlaste ɔdɔ me paa ɔde sa sika no
ɔdɔ is not about money sika ɛka ho bi ɔdɔ ɛnyɛ sika ɛnko a nemo yehu nse imam al ahdar ka asemi wo se wa an yuhibbalilla
wa nahilila
so hun so obedo obi a don nyaminti
enko ba se nyaminti
na odo no nyaminti ne san e ma ne nya wiya sa nya die nti nemo eno no be ka ho a
boa
sa ma de no asa ye bonus bi
a shema
wo kura muni modo dada
okay meba
okay
imam before about waso no wase ense se ye gina eye wiase ahonyade no so na sika no beka ho so a eboa yo ebia utie ye unim ba bia ye free jihad foundation g8 sicha ibi ofin so mpotemu a ye free wa khaira eye imam mursal chadu abubakar imam no de opewu mpewu me se me de amawo enya wo na wo ye meme na me de amawo nyame oma yɛ ntiase yɛ hɔ wokɔ youtube a teacher ibi no wobɛnya bebree ɛwɔ hɔnom na wo so watie ɛti no imam yɛbɛtoa yɛkasa no so ɛsɛ wo kyerɛ sɛ sɛ yɛ mmaayewa no anaa mmɛmoa no asɛm na wokɛ
mmɛma no asɛm na yɛkɛ
ɛsɛ sɛ mmɛma no ɛkyerɛ mmaa no sika bebree before a wabrɛ nya nware ɔmo no
ɛsɛ sɛ ɔmo bɛ ɔba ho sɛ wo ɛnyɛ sika nti na mɔwareɛ na mmom yɛnka sɛ bɛma woyɛ pɛpɛ asɛm wɔ dabi
ɛsɛ wohwɛ wo
yere ɛma sika no nyɛ adeɛ a ɛyɛ botae a ɛdi nkan no ma
ɛma ne nkɔba sɛ sika no nti wo sika nti a wowɔ anaa ɔhonyadeɛ bi a woahu wɔ wo ho nti na ɔso ɔpɛ wo
inshallah
yɛ saa na wokyerɛ
saa even nipadua yi ɛkɔyɛ sɛ wɔ nipadua yi na wɔdɔ nti a
ɛno kora problem
ɛwɔ asɛm because hu sɛ yɛka sɛ teacher ibi wɔ hɔ yi yɛka sɛ teacher ibi a wodin ne malam isa a isa no nyɛ nipadua wɔ yi wo odo nipadua yi ɛna ka bom yɛ ho sɛ yɛ isa na mmɔ kra bi wɔ mu a ɛne yɛfrɛ no isa ɛno nti na daa saa kra no yɛbɛyi no yɛfrɛ wo funu sɛ ɔhono wedeɛ no deɛ yɛdɔteɛ ɛnti ɛnsɛ sɛ yɛdwene wedeɛ no ho kɛse sɛ ɔhono wei ne yɛ mistake a
no yɛ kakraa bi ɔsɛ yɛdwene ho kakraa yɛnka sɛ mandwene ho koraa but ɛnyɛ kakraa bi minimum
ɛsiane sɛ wiase abrabɔ no koran sɛ ɔma alhayat dunia illa mataul gurur wiase afɛɛfɛdeɛ anaasɛ asetena no ɛyɛ adaadaa enti yetu ye mema no fose moma ye hu ye jina bra ye nsua ye som ye hu no kwan ye ose faso ne ye yernom ye hu sa ware ndodo na hu sa ware nyame somo
wo ye sure
a bebre ni mne sa
on fa ne sen hu ne sen
ye hu sa nyame somo ye bia fa ne sa life enka be si den na be ma aka cha ne ye so won sha ta de ye be chichir no ho se de be ya sene nam fo no ma e be hu sa mpa ne ye wo ship na hu so adam fo na kono ade a hu a wo no e ma wa kono hu so hu e be na kono bɛrima bi ɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔnkata no ho nsie sɛ ɔhun ɛma ɔno nko a no wei ne bɛrima a nyankopɔn de wɔ mu na mmom wo bɛrima a ɔbra wɔnhyehyɛ nneɛma yɛtia ɔba hall a ne yɛhu sɛ ampa ne yɛnkamfo som sɛ wadamfo kora kamfo yera hwɛ yie
allahu akbar
megyina hɔ yɛde bia meka wopɛ mmɛrima ɔmɔtwe kora paa neɛ number 2 dia metra no one 2 dia hwɛ bɛ de sɛ
allahu akbar yɛsɛ twɛ
paa paa
allah ma yɛntia
wei ne mmɛrima paa komishɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam kora
chukra
wallahi tallahi alazim because bema wonde kura and the friend at the use allazi la yugar commission is encrofo o montwe kura sam bema no
bema montwe kura mo yere mo
montwe kura mo yere
bema o beat mi sone yere mo asom na malam ha be o ba o bema be for mi sone yere mo che ma eh hu acha obi kura ti mi eh ei
what's
me mate no
allah akbar
no eh ni school mate o
me die
o yere obi yere sa
o se banani a me be hwe ona ni ni kura be shoke wo
malam be ba bo
ani no ansana
ansana wo
hen action bi aba
wo hen no se na
so ade we ni bema commission ni otimi da kro oba na aisha na bema bi ben no abetena ne nchan na commission ni masasa so ho no afei commission ni bisa no se we ye hwan Oh, Cabus, yes, I'm going to say, hey, she, you know, more our former cousin or cousin, she. So, no, Shadia commissioning almost lost, and will be at our home at the Zams of mine operation. On the cramp, I mean, Macoma, I used to be a friend at Jugo. A Jugo could I invite your operation?
Allow her come on.
And to me, yes, I mean, Nipa, it disappeared because an uncle for me and yet, and any panny and yet. Your uncle for Bua and then one pen may be just a mower for. Won't worry on Pel. I want to phone Quan on pay. And the sound crow for his abbey, we name the sandy.